kulena ivideo into endizayenza ndizawunenza imizekelo emininzi yee-polynomials eziphindwaphindwa nayo. Ndifuna ukwenza into yokuba xa nisenza imizekelo yenu nizithembe nani xa niphindaphinda ii-polynomials. Masiqale mhlawumbi ngo-2x ophindaphindwe kunye no-4x thabatha 5. Xa siyenza ke lo mzekelo sawusebenzisa laa nto kuthiwa i-distributive property, apho siphindaphinda i-term ngaphandle kunye ne-term nganye nganye ngaphakathi kula parenthesis. Masiyenze ke le nto kwenzele niyibone sithetha ukuthini. Saba no-2x ophindaphinde no-4x, okulandelayo sibe no-2x ophindaphinde kunye no-negative 5 okanye u-negative 5 ophindaphinde kunye no-2x. Negative 5 ophindaphindwe kunye no-2x. Into endiyenzileyo nje ndiphindaphinde nje i-term kanye kanye le term pha ngaphandle. I-order of multiplication singayitshintsha ngoku. Le nto izawubangela u-2x ophindaphinde no-4x afane nento yokuba no-2 ophindaphinde kunye no-4. 2 ophindaphinde no-4 kunye no-x ophindaphinde kunye no-x ziyafana ezaa nto zombini. Kokwani utshintshileyo, loo nto izawufana no-8x squared, x to the 1 no-x to the 1 phaa. Sawudibanisa ii-exponents zethu nxa ii-base ziyafana, sifumane no-x squared. Sizawuba nobane kule term yokuqala izawu ngu-8x squared, suka phaa phezulu. Kweyesibini ii-terms no-negative 5 ophindaphinde no-2x sizawuba no-negative 10x. Nanso ke siyigqibile ke leyo qala umzekelo. Masiye kumzekelo mhlawumbi uthanda uba ubhida kancinci. Sibe no-9x to the power cube 3 ophindaphindwe kunye no-3x squared thabatha 2x plus 7 parenthesis. Nalapha ke ngoku sakwenza laa nto kuthiwa i-distributive property, apho sawuphindaphinda u-9x cubed kunye ne-term nganye nganye phaa ndibona 3x squared thabatha 2x plus 7. Saqala ke ngoku sithi 9x cubed xa siyibhala uphindaphinde no-3x squared sawuno 9. Sawuqala sibhale bani 9x cubed uphindaphinde no-3x squared. Okulandelayo sawuba no-plus, moye mandibhale ngolu hlobo, thabatha 2x ophindaphindwe no-9x cubed. Ndibe no-plus 7 ophindaphindwe no-9x cubed. Uyaqaphela u-9x cubed ndimbhale kuqala kulo qala item, okanye ndiphinde ndambhala mva kwezo sibini nesithathu item. Akho kwamohluko kuloo nto, ndingayenza noba kanjani ndithanda. Masiqale kwe terms okuqala u-9x 9 ophindaphindwe no-3 zandinika u-27. U-x cubed ophindaphindwe no-x squared sawudibanisa exponents sifumane u-5, izawuba ngu-x to the power 5 impendulo yethu. Thabatha 2 ophindaphindwe no-9 u-18 ke lowo. U-x ophindaphindwe no-x, x to the 1 ophindwe no-x cubed izawuba ngu-x to the power 4. Sibe no-18 negative 18x to the power 4 plus 7 ophindaphindwe kunye no-9 ngu-63 x to the power 3. Nanso sifumana impendulo engu-27x to the power 5 thabatha 18 to the power 4 plus 63x cubed. Masenze omnye umzekelo mhlawumbi apho sawuphindaphinda ii-binomials ezimbini. Uzayibona ke le nto kakhulu kakhulu xa usenza imizekelo. Masenze x thabatha 3 ophindaphinde no-x plus 2. Zii-binomials ezimbini ke ziyabona x thabatha 3 kunye no-x plus 2. Ndifuna ke ngoku niyibone kahle, ndizayibhala zonke izi-steps kwenzele niyibone yonke into endenzayo. Masenze ke ngoku sizawuthatha lokuqala i-parenthesis sithi sizawuthatha ingathi linani elinye. Sawuthatha linani elinye phayana sawuphindaphinda nge-term nganye nganye kula parenthesis x plus 2. Sizawuba no-x thabatha 3 ophindaphinde nobani noqala i-term engu-x. Sibe no-plus x thabatha 3 ophindaphinde kunye no-2. atulwa again plus times 2 open up note inye into esenzileyo siphinda senzisebenzise i-distributive property apho siphindaphinda i-term ngaphandle kwi-parenthesis kunye nezingaphandle kwi-parenthesis mhlawumbi babe sino-a ophindaphindwe no-x plus 2 bezawusinika impendulo engubani u-a iyafana le nto nanto ndiyenzayo ngoku soba no-a uphindaphindwe kunye no-x plus 2 plus a masithi plus a ophindwaphindwe kunye no-2 na 2 nantso uyayibona akho kwamahluko apho sino-x minus 3 ufana no-a phayana kulo mzekelo siyenza ngohlobo elinye naphayana njengokubona pha phezulu sino-x ozawuphindwaphindwa no-x minus 3 sino-2 uzawuphindwaphindwa no-x minus 3 uzawuqaphela u-x kweli cala lingaserayithi kodwa akokwamahluko ngaba noba kwelfa icala kuyafana akenzi mahluko no-2 ona akazi kumehluko uba noba kwelfa icala xa siphindaphinda saba no-x ophindaphindwe no-x thabatha 3 ophindaphindwe no-x ti plus sibe no-2 makanye sibhala u-x ophindaphindwe no 2 ugqiba kwe 2 sibe no 3 thabatha 3 ophindwaphindwe kunye no 2 yonke into endiyenzileyo inye kuphela ndiphindaphinde nje ii-terms ezingaphandle kunye nee-terms ezingaphakathi kwe-parenthesis kuphela ndafumana ezi terms uzibona phayana enguo ndizandibonisa indlela elula ukuziphindaphinda ezi terms mva okwangoku masibe senza u-x ophindaphinde no-x uzandinika u-x squared u-negative 3 ophindaphinde no-x uzandinika u-negative 3x plus x plus 2x thabatha u-3 ophindaphinde no-2 uzawuba ngu-negative 6 loo nto izandinika impendulo ngu-x squared thabatha 3x plus 2x uzandinika u-negative x negative x thabatha 6 impendulo esifumana xa siphindaphinde ezaa binomials zimbini ndifuna ngoku unibonisa eli hlobo bendithetha ngalo xa sizofumana impendulo sikhawuleze sifumane impendulo ezi binomials xa siziphindaphinda siziphindaphinde entloko iyakhawulezisa kakhulu ke mandindibonise sibe no-x thabatha 3 ophindaphinde no-x plus 2 sifuna uphindaphinda i-term kanye kanye phayana kunye neza terms la x ophinda nala x qala la x aphindaphinde no-2 plus 2x lo negative 3 aphindaphinde no-x izawangu-negative 3 sibe no-negative 3 ophindaphinda no-2 izawuba no-negative 6 ugqiba kwethu ingu xa sinoyibhala sibhale lula sawona x squared thabatha x thabatha 6 udinga wenza imizekelo imbalwa nokwenzele uyifumane eli hlobo into endifuna uyenza ngoku ukunibonisa omnye umzekelo apho ndizawuphindaphinda i-trinomial kunye ne-binomial abanye benu bazayibona ingathi inothanda uba nobunzinyana kodwa buzawuthi uyenza nje kakuhle uzayibona akho nto ileleyo basino-3 x plus 2 ophindaphinde kunye no-9 x squared thabatha 6 x plus 4 i-parenthesis ubunokwazi ke uyenza nje ngolu hlobo ndigqiba ukubonisa ngalo kulo mzekelo pha ngaphezulu apho uzawusebenzisa i-distributive property uthathe u-3 x plus 2 plus 2 umphindaphinde ne-term nganye nganye kwinacala ugqibo kwakho uthathe laa 9x squared thabatha 6x umphindaphinde no-3x umphindaphinde kunye nalo 2 loo nto izawuthatha ixesha elide gqidi kodwa ndizandibonisa eli hlobo elifitshane ndifuna ukubonisa ngalo xa uthathe unee-polynomials ezine-terms nezanga ke kukuziphindaphinda njengohlobo uphindaphinda amanani amakhulu mandindibonise le nto endithetha ngayo uba sino-9x squared thabatha 6x plus 4 sizawuthatha ngaphantsi sibhale u-3x plus 2 uzawuqaphela ndibhala o-x bodwa i-constant zodwa o-x squared bodwa njengolu hlobo ubona u-tens ne-hundreds ne-thousands sine-constants sino-x sino-x squared kuba kwethu sibe no-x cubed okulandelayo ayikho ngoapha kodwa izaba khona xa siphindaphinde sizawubona ke apha ekugqibeleni masiqale ke siphindaphinde sizawubani ubani sino-2 uzawuphindaphinda no-4 u-2 ophindaphinda no-4 uzawunika u-8 sifaka u-8 phantsi kwee-constants u-2 ophindaphinda nethabatha 4 nethabatha 6x uzawunika u-negative 12x zamfaka ngaphantsi ko-s ke la negative 12 ndibhale negative 12x ukhona uplus ke phambi kwala 8 plus 8 2 times 9 uzawuba sinika impendulo ngu-18x squared ngu-x squared uzawunwa ngaphantsi ko-x squared sobona 18x squared masenze u-3x squared tshintsha ngalo mbala u-3x ophindaphinde no-4 uzawunika u-12x uzawuba ngaphantsi ke u-x siphantsi faka phaa positive 12x u-3x ophindaphinde thabatha 6x uzawunika negative 18x squared ndizawuthatha la x squared ndifake phantsi omnye x squared ndizawukwenza ndikwazi udibanisa ufake ngoku 18 thabatha 18 leyeke elani la item u-3x ophindaphindwe no-9x squared uzawunika u-27x to the power 3 x to the power 3 akekho kwinicanza mbeka phaa ecaleni ke naphambi ko-x squared sino-27x cubed sikrwele umgca ke ngoku krwele umgca sizawudibanisa i-terms u-8 plus 0 ngu-8 negative 12x plus 12x izawunika u-0 18x squared thabatha 18x squared uzawunika u-0 27x cubed simbhale njengobe njalo impendulo engoku osifumanayo phayana iza ngu-27x cubed plus 8 sigqibile sifumene impendulo yethu singakwazi ukuphindaphinda i-trinomial kunye ne-trinomial okanye trinomial kunye ne-binomial singaphindaphinda ithezi ezintlanu siziphindaphinde nenye i-binomial okanye nenye i-trinomial kuyafana